Tanzania, hey, I'm Africa, Namibia, hey, I'm Africa, this was the land. Hey, I'm Africa, it's Zimbabwe. Hey, I'm Africa, Nigeria. Hey, I'm Africa. Isizwe simnyama la mabhulu ayasithakatha athakatha isizwe simnyama Afrika suki singama Afrika suki singama Afrika suki singama Afrika suki. Inkululeko Tofana mandizi kulisele kulomsitho ka Ras Moziah di kaleke di bulise ifemeli ka Ras ekona phakathi kwethu libulisa nazo zonke izizalwane zika Ras Moziah. Ibulisa ke ngokunjalo sonke isikhokelo esikhona phakathi kwethu se-PAC no-President Binda phakathi kwethu nazo zonke ke iinkokheli zamabandla abefundisi njalo njalo. Torhwana ngokufutshane ndibuhlungu ngoba ndilahlekelwe lijoni lithembekileyo kakhulu. URas Moziah sisebenzile kakhulu kunye naye, bendithi naxa ndingekho eKapa ndishiya usapho lwam lodwa. Ancame URas Moziah ikhaya lakhe ayokulala endlini yam. Besinganaxhala apha iKhilombo xa kukho isigezo besiyazi ukuba ngubani ozawusilungisa eso sigezo eso. Akhange ndazi ke ngomgqibelo xa ndikunye nabo phaa ebaleni okokuba kulaa yure ndiyamgqibelisa ngalaa hlobo. Ntokhona ndizawudlula ngokukhawuleza ndinikhumbuze okokuba apha eSouth Africa kukhona uThixo ukhona uThixo owanezwa ngegazi labantu abamnyama. Lo Thixo lowo ke usale ahlale ancanwe afuna igazi lomntu omnyama. Esekhona ke loo Thixo sizawufa ngokufa ngoba lo Thixo ukhona apha eSouth Africa wanezwa ngegazi lomntu omnyama. Xa kuthethwa ngo-unristatane kuthethwa ngoThixo onxanelwe igazi lomntu omnyama. Xa kuthethwa ngemarikana 34 minus kuthethwa ngoThixo onxanelwe igazi lomntu omnyama. Silapha ke ngoba lo Thixo okhonzwayo okhonzwa yi-ANC. Lo Thixo lowo wanezwa ngegazi lomntu omnyama. Mandicaphule ke ngokukhawuleza kwincwadi yeGenesis ngoba ke ndinayo indawo ebufundisarha. Phaya kwincwadi Genesis chapter 22. Verse 7, pakukona inqobo phakathi koyise nonyana. Uthi uyise masambe sithathe uhambo lwentsuku ezintathu. It's a long walk that we are going to take. Unyana ke aze athobele athathe zonke izinto ezithathwayo xa kuthathwa uhambo. Zawuphela intsuku ezintathu. Uthi uyise sifikile apho besisiya khona. Sizawunishepha ngasemva nina sinyuke nanonyana. Sinyuke indaba ngoba phe ntabeni kukhona into efike siyenzile sibuye. Banyuke ke uAbraham nonyana wakhe uIsaya. Xa befika uIsaka, xa befika phezulu entabeni, uyabhekabheka uIsaka abone into yoba zonke izinto zokunqula zilapha. Kukho iinkuni apha nomlilo. Kukwakhona nesitshetshe kodwa into engekhoyo apha yimvu. Abuze lo mfana kutata wakhe, tata, ndiyazibona ezi zinto silapha, indi ndlela esihambileyo uzokufika pha? Ukhe wabala uComrade Madikane esithi sisuka koobhambatha sizofika kule ndawo, sifika koovintsa kuze sizofika apha. Sisuka kude ibende indlela esihambileyo kodwa sifika singaxhabashanga, asiphelelanga izinto sihambe kunye nazo. Uthi ke ngoku xa ephendula uAbraham, nyana wam, nantsi ke into ekhoboza abantu abamnyama. Yile mpendulo kaAbraham. Uthi nyana wam, uThixo uza kuzibonela ngemvu. Yabona ke ivangeli ekhoboza abantu abamnyama leyo. Hayi, suziwarisha ngale nto uthikuzazibonela ngayo. Yebo ndoda, ungathini uAbraham wenza isigqibo noThixo, wenza uxolo noThixo, kodwa idini kufuneka ibe ngunyana wakhe? Nayingxaki esikuyo le South Africa, i-ANC yenza isivumelwano nabelungu ngo-1994. Ngoku uRas, abantu abatsha kufuneka babe ngamadini okuxolisa lo Thixo wabelungu. Now this is the decision that young people must make. Are you going to be the sacrificial lamb to appease the God of whiteness in this country? Sifani ngathi simenyelwe emsithweni ongena sihlo. Zonke into zilapha kodwa umhlaba lo awukho. Sinawo amagujo, sinazo ne-constitution, sinazo ne-flag. Akho nento singenayo, sine-national anthem kodwa umhlaba lo wona kumsitho onjani nalo ungena sihlo. Sihla emhlabeni kasi sihla. I-South Africa ke ngumsitho ongena sihlo. Xa nizawuhlala phantsi, this is my call and my charge to young people. Let 2017 be the year of the great storm. Afuke ngiwabeni usabelo phama asukume amathambo akhe. We reject the constitution. Yes. We reject the flag. Yes. We reject the national anthem. Yes. These are instruments that only serve to subdue us. So when Kala Panzi, I'm going to demonstrate to you, this is what you must do every time you have an opportunity. Every time you come across a flag here in South Africa, you must set it on fire. You must reject it with contempt. Give it to me, give it to me, give it to me, give it to me. You must reject it with contempt. You must reject it with contempt only. Only.
institution.
Who is